burya kwisi ico urose nico uba wakoreye ico naco uhabwe ni kubera uwo muntu akiguhaye nawe nyene aba yagikoreye urumva ntushobora kuba kwiyisi iyisi nyene turiko utariko urakora aho utakora beshi turarondera ubuzi tukabubura abandi tukaburondera tukaburonka nabandi tutabukeneye nabandi twabuze ubuzi urumva kwisi nzima umuntu yama yarondeye ikintu akora rero karibu kuri ubuzima diaspora aho ngiye kuvuga ko ku bintu bijanye n'akazi ingene abantu beshi bo mu mahanga bakora ubuzi aho ngene ubuzi icari cyo kuri bo ego ni kintu gito mugani ni kintu beshi usanga batatahura ugasanga biyumvira ko ibintu byinshi aba batahura ibintu bike kuri ico kintu bakibaza abantu bose mu mahanga babayeho cyo kimwe suko biri rero ntarebagira ntubibagire kugira subscribe like comment kandi iyi video uzoyirungikira mugenzi wawe kugira nawe nyene amenye bishasha ntuzo urigumye ibintu mu gikintu kirose ari ikintu ciza gihundi muntu nawe ari ikintu ushobora kwiga ko ari ikintu umva ari kibazo utatahuya ugomba kubaza ntubagire kwandika ngaho muri comment hanyuma tubiyage ko turabiyaga ko kandi jewe ndishura mu mwanya wa ki faster fast rero muri rusange ubuzi bivana n'umuntu wariwe twese twakora ubuzi butandukanye si kuvuga ngo ati mu mahanga ngo hari ubuzi bumeze gute oya ahantu hose ku isi hari ubuzi bumwe nyambu twaza uzogenda mu bwindi gihugu utwaza uwo n'umutagisi nyamba urima uzogenda mu kindi gihugu barima abo n'abafoma nyamba uri umwigisha uzogenda mu kindi gihugu hari abigisha nyamba urumva n'ubuzi butandukanye rero hariho byo kwigira uca mu mashuri ukarondera akazi kameze uko n'ibindi utarinda kuvyigira ukarondera akazi kameze uko ni mu bihugu by'amahanga nuko nyene nyamba arakazi wigira uzokaronka nyamba tarakazi wigira uzokaronka urumva labor hariho labor yo gukoresha amaboko na labor yo gukoresha ubwenke urumva byose urabironka kwisi nzima aho genda hose le mu gihe nko mu Burundi mu gihe usanga gukora ukoresheje ngira ivyigwa aho ubwenke bitakiboneka urumva ucugenda kuri vya bindi nyene imana yaturemeye ko koresha amaboko koresha amaguru gukoresha ibihimba byacu by'umubiri imana yaduhaye kubera burya kera nta muntu yavuga ngo ati ngo azokoresha ngo computer kubera ivyo imana yavuze tuzokoresha ni ibinyene dufise wararima gatera imbere uko kubera cane cane kintu twese turondera ni gufungura tukabaho nta bindi nabo maze kuronka ivyo urumva uwo warose umutungo urenze cyane imbere y'Imana rero ubuzirenga muri diaspora ngene bumeze hari ubuzi butandukanye bivanye naho umuntu aba atuye nyamba ari muri Canada nyamba ari muri America Australia UK urumva biratandukanye mugani nkino muri experience je mfise aho maze kucamwa n'ubu ndimwo hari amasaha abantu bakora hari amasaha abantu bakora ara masaha 8, 10, 12 kandi byose bifite n'imisi ushobora kubikoramo hari abakora imisi 3, 4, 5 urumva bivana nawe ningene ubuzima bwawe uriko urabujera uri kurabugendamo akazi kariho kose akazi karagoye burya je mpora mvuga ngo ati naho bompa akazi ko kuhunira ko kwijyamira gusa kazi ko kwijyamira bakavuga ngo ati diyo vyuka saa moya ugende gutonda ahantu wijyamire hanyuma saa 10 aho saa 9 witahire imisi nawo miss 5 ako kazi kazokugora ukamazemwo nk'ukwezi aho ukamazemo nindwi bivana nawe ingene ukifatamo aho ingene kakumereye kandi arakazi wavuga ati nakazi katagoye bwa ni kugenda ukajyama nakazi kagoye haraba bishoboye n'abatabishoboye rero nino mu mahanga nuko nyene hari ubuzu usanga bugoye gukora n'ubuzu usanga butagoye gukora bivana n'ingingo wowe warafashe mu buzima hari amasaha ugomba gukora n'amasaha utagomba gukora bivana n'ingene wewe ugomba kujera ubuzima bwawe ingingo uba warafashe mu buzima yego ubuzi buragoye kuronka utavuga ikirimi cyaho ni nk'ahantu hose ntiwogenda gukora ibintu utazi aho ntiwogenda kugira ibintu utumva aho udatahura ni gutahura yuko ku isi nzima ibintu ni bya bindi nyene gusa gihinduka ni ibintu ushobora nawe gutahura nta gihinduka kirekire atari environment yaho hantu ngene bimeze hariho nyamba sinzi mu nkambi muri Tanzania hariho abantu bitwa abaredeso cindi bazaba abaredeso menga bari bajejwe nabo nyene kuraba ibintu by'ibiti mu Burundi hari abantu batera ibiti hariho bagirane urumva akwazi ntugasuzugura kubera nakazi kabeshaho umuntu bari wese mu bice aho mu bihugu ababayemo kubera n'ikintu gikenewe n'ikintu abantu kwisi babonye kare kintu kikenewe kandi kugira bagikore n'abantu kibabesheho bagihaya agaciro ko gaciro nako ni kugikorera hanyuma bakaguha amahera urya nta kindi kintu umuntu arondera atari amafaranga amafaranga niyo none atuma urondera uronka ivyo gufungura uronka huba aho temberera ukaruhuka urumva n'amafaranga rero maze gutahura yuko ikintu cyari cyo cyose uzokora inyishu yacu na mahera ntiwosuzugura akazi kareko kose ntiwosuzugura akazi kareko kose rero akazi kareko kose ubona ugashoboye gakore nyamba ubona utagashoboye nugahagarice nyamba ubona ako kazi kataguha ivyo ugomba ivyo ukeneye uragaheba hanyuma ukarondera kandi byose biva kuri wewe nta muntu azoguhatisha azokubwira ngo ukore ikintu ku nguvu utagishaka rero kuvuga ngo ati ngo ubuzi bwo mu mahanga aho ngo ngene babayeho ukunuko ego ni ibintu bigoye cyane mugari ni hose ni Bujumbura hari abantu bakora guhera mu gitondo gushisha mu ijoro bagasubiraho tena ukunuko ugasanga nabo nyene babaye mu buzi nyene bwakubitishwe nyene ugasanga mugani bariko bararondera ubuzima barazi ico bariko bararondera n'ese kuvuga ngo ati ngo umuntu abaye uko ongo abaye hariya oya byose nico kimwe ni kurondera ubuzi kuge ni kurondera ubuzima kugira ubeho nyamba utonda amasaha naya nyamba ukora ibintu bigoye nyamba ukora ibintu bitagoye uko nuko rero n'abantu bo mu mahanga hari abantu nyene bize amashuri bafise ubuzi bworoshe urumva ni yangi ngo wewe ufata mu buzima bwawe hari abakora ubuzi bworoshe kandi bakaburonkera mu mahera menshi batarinze kwigona n'abandi nyene usanga dukubitiswe nyene tukoresha amaboko tukoresha amaguru tukabira nakuya turondera ubuzima navyo nyene ni ngingo natwe tuba twaragize twarihaye ego harona abandi usanga batagombye kujica mu mwana ugasanga bavyisanjemo rero uvyisanzemo urumba nta nakimwe ushobora kugira ni kwiyakira ikintu udahindura ikintu udashobora kuronka uriyakira ukamenya aho uhagaze ukamenya aho uri hanyuma ubuzima bukabandanya nk'uko isi yamira azunguruka ntushobora kuvuga ati ngo hagarangwe no munsi manze mpeze ibi hanyuma ushubire kuzunguruka aho yayo nizoguma igenda n'ubuzima nuko nyene washobora kufata wewe umuntu uri kuraraba iyi video ubuzima bufata yuko ibidashoboka nibishoboka byose biraza bishoboce bidashoboce ubuzima burabandanye ewe ubuzima diaspora ni kintu aho ni subject tuzo turayaga ko ku bintu bitandukanye ku bantu babaye mu mahanga ino munsi twavuze ku bintu bijanye n'ubuzi ingene tubayeho mu buzi kandi ni gutahura yuko ari ibintu biri hose ku isi nzima aho tuye hose ni kurondera ingene ushobora kubaho gufungura kubera iterambere ry'inosi ni kintu bubace nta kindi n'amafaranga ni noti igipapuro kidafise igiciro agaciro mugani twagahaye agaciro kubera kera gukora kwari guhana ibintu wundi muntu ashoboye wowe udashoboye hanyuma mukaza muri exchanging uko nyene hanyuma mwese mukabaho mugateza imbere uko nyene mugani tumenye yuko byose ari kurondera kugira ubumubiri nyene w'iyi si tuwuhe ivyo kurya kugira turambe utere imbere muri vyose nta kindi cende bazana nta kindi kintu ndibagiye ico ndibagiye muze kwandika ngaho hasi hanyuma ndaza kubishura ko ufise kibazo andika ngaho hasi ufise subject au topic umva uwagomba ko ndoyivuga ko uza kwandika ngaho hasi naho nyene nzoyivuga ko nta kibazo vyose na mahoro hanyuma ka video kara ko ntibagire kugira subscribe like comment burungikire mugenzawe tuzosubira kubonana niyo twabonana.